Sanibonani bafowethu, ake sinibingelele siphinde sinamukele kwi-channel yenu eniyithanda kakhulu nedumile iMlula TV. Ake ngithi emakhaya maniqala nqa ungena kule channel ngiyacela nikhlike usubscribe bese nikhlike notification bell ukuze njalo masifaka i-video entsha kube yinina eniyithola kuqala. Niyazi-ke nina ababukeli la emakhaya ukuthi asicucuzi kule channel sinilethela iy'ndaba ezishisayo. Namhlanje ke ngiyafisa sibheke kakhulu udaba lukaBabes noMampintsha. Siyazi-ke ukuthi kade baqala ukuthandana la bantu, kade baba ney'nkinga ethandeni, siyabakhumbula bashayana, siyakhumbula behlukana, baphinde bebuyelana. Sokuningi nje esebaya babhekana nakho othandweni. Baningi-ke abantu ebazamile ukungenelela kuthandweni labo, bathi uMampintsha uhlukumeza uBabes. Kodwa-ke siyazi ukuthi ethandweni ziba khona iy'ngqinamba, kuba khona umzima manithandana. Namhlanje-ke sinilethela izindaba ezinhle ukuthi le couple lena uBabes noMampintsha isize yalibopha laphana ifindo lomshado mhla ka-25 kuye laphana u-April enyakeni ka-2021. Siyababongela-ke sengathi bangahlala kahle emshadweni yabo. Kuthiwa umshado wabo-ke laphana ububanjelwe endaweni ethile obekungavumelekanga wonke umuntu ukuthi angene. Kuthiwa-ke bekuwumshado wesintu ke loyana. Kanti-ke abalandeli bomculo nabathandi bakaBabes noMampintsha bayakomplaina, bathi-ke laphana lo mshado kushuthi bewungekho sezingeni elikhulu okanye bewungekho sezingeni elifanele, kungakho laphana ungavelanga kumabonakude, kungakho laphana ungavezwanga ey'nkundleni zokwexhumana. Singathanda ukuza umbono wakho umbukeli lapha ekhaya, ukuthi wena kuthini okwakho ukuphawula mayelana nalo mshado lona wala makhapu lawa akade abhekana ney'nkinga. Engifisa ukushiya nalo nje umbukeli lapho ekhaya ukuthi ungalinge ungenelele iy'ndaba zabantu ezothando, ngoba wena uzosala wedwa, abantu sebabuyelene sebathandana. Ngiyabonga, ningakhohlwa ukusubscribe. Bafowethu, babayini.